Icho nshimane kimwe no kumwami wanje nyitaho ahorana nanje mu gihe je nihevye uwo mwamara nkunda yes kandi andutira byose aba mu bihe bikomeye yamanyitayeho
icyo nshimane kimwe
Oh,